ubindaba nenkulumo zangihlula thanda ubhekeza mingthule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula nyangcula hlambe ngiyakhula ngoba indaba nenkulumo zangihlula thanda ubhekeza mingthule ebethuna cela uke kwangishayise ngomoya nyangcula.